Well?
Huh?
What took you so long? I was worried. I wondered if you were ever going to come back. It scared me to think that I was never gonna see you again. Day after day, I waited for you to come, but you never did. I didn't know where you were. I couldn't stand not knowing. I told myself I should give up hoping. I was convinced that you'd forgot all about me. I thought you were gone forever. But then I realized that you would never abandon me. And I decided that I would never wait for you, even if it took the rest of my life to see you again. Now you're here. I'm so glad to finally have you back, Sonic, and such a wonderful feeling. I don't think I've ever been this happy as I am right now. Don't you ever leave me again, Sonic the Hedgehog.
Don't you worry, Amy. I never will.
Ha 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 ha